radio impunzo ijwi ry'ibiyaga binini.
Tuti wagenzi namwe bakunzi ba radio impunzo ijwi ry'ibiyaga binini turabaramukije amahoro y'Imana. Kaze mu makuru yo kuri radio yanyu impunzo ijwi ry'ibiyaga binini. Kuri mikro muri kumwe na Angelise Mahoro. Udufasha mu buhinga bw'ivyuma kugira amajwi abashikire atagira kanenge neje niye bakafitiye Dieudonné. Semutunga Ronimu niwe yatunganije aya makuru yo kwigenekerezo rya 13 Kigarama umwaka w'2023. Nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikwirikira. Umubonano mu kinywababu wa President Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye ku kibuga cy'indege bitiriye Melchiori Ndadaye i Bujumbura unaneza wari ugamije ngo bose nyene baramaramara kubona batashoboye kwirukana M23 kandi Tshisekedi yagumye yizeza Abanyakongo ko amatora azogera yaramaze komora M23. Ndayishimiye nawe abasirikare yarungitse kuri songoye yibaza ko bagiye gufasha Tshisekedi kwica abatutsi muri Kongo yongera yironkera amafaranga batanguye kumugumukana kuko batazi ico bagwanira ngo ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwamye bwica kuva bugitangura hatishwe abatutsi hicwa abahutu batavuga rumwe nabwo. Uno munsi intambwe President Ndayishimiye n'umugore wiwe bageze ko niyo kwicisha uburozi ngo amahera y'igihugu aho nonekarira ntagira igitigiri. Uburozi bwagandaguye umuhisi Petero Nkurunziza bubandanya bwiha ibara mu batutsi n'abahutu batavuga rumwe na CNDD-FDD bari inyuma y'igihugu. Turasubiriye kubaramutsa kaze mwido nido cy'aya makuru. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwamye bwica kuva bugitangura ariko ngo uno munsi hoho Evariste Ndayishimiye n'umugore wiwe batabuye ibabi ngo kiretse ko batanga amahera menshi yo kugura uburozi ngo batanga umurengera bayaha abo batuma kubwicisha abatutsi n'abahutu bari nyuma y'igihugu bubahuka gushira ahabona amabi bariko barakorera abarundi n'uburundi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Kaneza Queen Bella.
Abenshi baravuga ko atabutegetsi na bumwe butica birashoboka ariko naho abenshi bo babikora harabashobora kuba babikora ku nyungu z'ibihugu byabo abo babikorana ubwenge kuko kenshi ntibija ahabona. CNDD-FDD nta bwenge yigeze ibikorana kuko kiretse ko abenshi muri uwo mugambwe atanubwo bafise babikorana inzigo y'inzikira y'ihonyabwoko kiretse ko atakindi CNDD-FDD yakoze umwanya wose yamaze mu ishamba atari ihonyabwoko ry'abatutsi naho ishikiye ku butegetsi yabandanije uwo mugambi. Ico yongeye ko gusa nuko yaciye ikerebuka mu kwica abahutu batavuga rumwe nayo. Aha mwibuke aba FNL Colonel Vitali Bangirinama yatwara intara ya 4 ya gisirikare yafashe akababoha akabica akabata mu ruvubu. Mwibuke abishwe za Kinama Gatumba n'ahandi. Abatutsi bishwe n'intwaro ya Petero Nkurunziza ntawo bavuga ngo abaheze nta n'uzi igitigiri cyabo kuko abenshi batogwa ibiziga mu nzuzi abandi bagahambwa mu binogo rusangi n'ahandi. Umukenyero wabo wari uko uwo bafatiye nk'imakamba baja kumwicira mu kirundo bagatayo ikiziga ku buryo abo muri ako karere naho bahabona ikiziga batamenye umuntu. Abajejwe intwaro mwibuke ko baca bihuta kubafobesha atanamatohoza abaye. Ibyabaye mu 2015 n'iminsi yakurikiye byovyo ntarindi zina byoronka atari ihonyabwoko geruye ry'abatutsi. Eka n'abahutu bafashije kwiyamiriza ihonyangwa ry'amategeko barahatikiriye. Abatapfuye barafunzwe abandi bacitse ibimuga kubera amabi bakorewe mu iperereza ry'igihugu abandi nabo baromotse barahunga igihugu. Umuhisi Nkurunziza ntiyasiba kwivugira ko abahunze igihugu bazohera nk'ifu y'imijira. Emwe yavuga ico azi kuko kiretse ubukene n'indwara CNDD-FDD yaciye ibakurikirana abo itishishije inkoho n'imbugita nko muri Tanzania abandi yabarungikiye uburozi kugira ngo bicwe kamwe kamwe nkuko ariko irabikora mu gihugu hagati wa undati uwicishijwe inkota azokwicishwa inkota Petero Nkurunziza biriko biraja ahabona ko nawe yicishijwe uburozi bukaze n'abatsendede FDD bene wabo amakuru atangwa na Bob Rugurika akavuga ko President Evariste Ndayishimiye azi neza ingene ivyo guha uburozi umuhisi Petero Nkurunziza byagenze bivuga ko nawe abifisemwo uruhara na burya ariwe yagira ace amusubirira ku butegetsi mu gihe Nkurunziza yari yahawe uburusho bukomeye kugeza naho yitwa imboneza y'amahoro ngo yari kubangamira bikomeye ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye yatamuvira mu nzira Nimba ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye bwatanguye bushesha amaraso ya Petero Nkurunziza nta kuntu butari kubandanya bwica na cane cane abo bose bitwa ko babubangamiye amatohoza yakozwe n'ishirahamwe riharanira agateka kazi na muntu ligiteka yerekanye ko ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye bwisha abantu benshi kurusha bo kubwa Nkurunziza bwishe aho rero Evariste Ndayishimiye akigira umusenzi wa mbere kigira umweranda uno munsi keretse ko Evariste Ndayishimiye n'umugore wiwe bariko barakenesha abarundi mukono na mafaranga make y'agaciro igugu gisigaranye biruka mu ngendo zitagira kamaro mu mahanga ni Ndayishimiye n'umugore wiwe bariko baronona amahera y'igihugu bagura uburozi bwo kwica abatutsi n'abahutu bari mu mahanga bubahuka gushira habona amabi ubutegetsi bwabo buriko burakorera abarundi Evariste Ndayishimiye arazi neza ko avuga amajambo asosa akerekana ko wewe ari umweranda kandi arazi ko abanyagihugu batabona ivyo ari karakora ko bemera ivyo avuga ariko arihenda cyane kuko iyo avuga ikintu ntagishitse iyo avuga bigaherera mu majambo gusa iyo avuga ikintu ejo akavuga canke agakora igushanye cyacu abanyagihugu yita ibijuju bazoteba bamuhinyure abo CNDD FDD yomoye inyuma y'igihugu baba abahutu canke abatutsi nibo uno munsi ariko ararungikira uburozi kuko azi neza ko ivyo akora byose babibona kandi bakabivuga batamubabarira uburozi rero Evariste Ndayishimiye n'umugore wiwe barungitse buri mu bice byinshi hari ubwo bashira mu byo kunywa canke kurya hari ubwo basiga ku isahani canke ku kirahuri hari n'ubwo barungika mu mabahasha canke mu mafaranga bumeze nk'agafu ubwo bwa mbere mbere hari ubwica n'ingoga n'ubundi bwica buke buke umuntu agenda kwa muganga bakamubwira ko yagwaye kansere kandi igeze kure ababwirwa aho muri hose ku isi yose murabamwumva iyo intwaro igeze ahatemba nuko ikora nimubifate menenegwe kuko abamaze kwatikirira ni benshi
ngo iz'uburozi biriko birenga urugero kuburyo ngo abo Evariste Ndayishimiye yahaye amahera ngo bice abahutu bakoresheje uburozi iyo bibananiye bateba bakaniga abantu kugira berekane ko bakoze ivyo babatumye akamaya mazana umufasoni yiciwe mu gihugu c'Ububirigi kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 11 Kigarama umwaka w'2023 Mugenzi wacu Jean Christophe Mugisha atubwira bamwe bamwe mu bamaze kurungikirwa ubwo burozi bamwe bagapfa abandi Imana ikabarokora.
Reka duhere kuri umufasoni Rose Ndayishimiye avuka mu bukeye yari atowe munsi y'igitanda cy'abana yanizwe na Benjamin Batazira Beni asanzwe mu gihugu c'Ububirigi. Ni inkuru ikirandikwa cyane n'ibinyamakuru byo muri ico gihugu kandi kirasakara cyane ku mbuga ngurukana bumenyi. Uwo mugabo Benjamin yakubise ikintu ku mutwe Rosa agacamo niga ngo yahora akora iperereza rya Sende David akiri Burundi ntawuzi n'ubu katari gyakorera mu misho mu Bubirigi. Umufasoni ngo yamwishe yaragiye gufasha dukogoswa mu buko mugore wa Benjamin kuko ngo yaheruka kuva mu Burundi yibarutse agira bimwe bita cesarienne atarakira neza ngo batangwe kumuha ivyanwa isaki isaki ariko aravyanka kuko yikeka ibyo by'uburozi niyo kubona ko ivyo bamutumye bigereye umunanire acahitamo kumwicisha amaboko yiwe Uwo Benjamin yatangiye kunyegeza umugabo wa Rose akategeza aja mu rugi wiwe ariko kuko yari yavuganye n'abandi ku telefone ko ari yari igipolisi kigize iperereza kiyateba kiyashika muhira kwa Benjamin gisanga ikiziga cy'umufasoni Rose munsi y'igitanda cy'abana yakijyamise ku matera eka n'umugore wa Benjamin ntacyo yigeze avuga biboneka ko mu kumwica bashobora kuba bari babivuganye n'umugabo wiwe canke yamutegetse guhora uwo mwicenye Benjamin asanzwe afise mu byara wiwe yitwa Alex nawe nyene asanzwe aba mu gihugu cy'Ububiligi ngo yagiyeyo yarasanzwe ari mbonera kure ngo azwi muri ico gihugu asambuza ingo akoresheje amafaranga ingo zine ziramaze gusambuka kubera we ngo akoresheje ca civugo ca CNDD-FDD ngo tere ndabakeba bavyere mbonera kure naho rero umufasoni Rose yicishijwe ingufu yari yanse kunywa uburozi bamuteguriye hari abatari bake bamaze kugwa muri uyo mutego w'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye akarorero tuzi neza kubera twagize amatohoza numuhisi Joseph Dondogori wo mu Buhorandi yapfuye yishwe n'uburozi bwatwawe na Museremu wenyene agitwara igisata cy'iperereza ryo hanze nibuke ko Museremu ari mu byarawe umugore wa Joseph yabigizemo uruhara rukomeye kuko yanamuhambishije atana autopsi kozwe ibyinshi kuri uru rupfu nitwo bivuga ngo tubiheze ikibabaje nuko Joseph uburozi yaburiye kandi yarapfuye umuhisi Joseph yari umuntu ataje umunwa adatinya kuvuga mubi yose CNDD-FDD yakorera abarundi ubundi twotanga ko akarorero n'uwitwa Jean-Claude Mporamazina yaba muri Swisse yahoze akorera ishiramwe mpuzamakungoni mu ntango z'umwaka 2019 yagiye mu gihugu kimwe cyo muri EAC agiye muri vacances n'umugore wiwe ni hotel yashikiyemwo yakiriwe n'umurundi yakoraho abari we amwitaho ivyo akeneye byose niwe yabimuzanira ageze gusubira muri Swisse yumvise amerewe nawe cyane mu nda acaragenda ngo azokwivuze muri Swisse kuko yibaza ko ariho hari ubuvuzi bukomeye ashitse basanze byo mu nda byose byarononekaye bamubwira ko ameze nk'ugwaye kanseri kandi yarakomeye yaciye atahura ko yahawe uburozi bukaze ari bwononye byo mu nda yiwe nawe nyene yahavuye apfa utwo n'uturorero dukeya muri twinshi aho abantu bagiye bagandagurika batazi gituma hari benshi muzi basanga mu mazu bapfuye kandi bagorobeje bakomeye hari abandi bumva bamerewe nabi bagenda kwa muganga bakababwira ko bagwaye kanseri kandi igeze kure bikarangira bapfuye ababa mu gihugu cy'Ububiligi abantu nkabo barabazi akarorero kanyuma twotanga n'umuhuza bikorwa wa URN ntitamwe neza Apotre Bernard Ntungwa nayo nubwo uburozi yaraburonse mwiba hashagyugaye ariko wewe yabaye hafi y'abaganga bace baramuvura byihuta gucyo naho yasinzikaye bikomeye yarashobye kurokoka wabumuha yarazwi n'uwaburungitse arazwi turangirize ku bintu bibiri bikomakomeye kuri wa mufasoni Rose yishwe na Benjamin mu gihugu cy'Ububiligi ubuserukira Burundi muri ico gihugu yoba ari karakora uko ashoboye kose kugira Benjamin atahanwe mu gihugu aje gucibwa urubanza yongera korereyo igihano aho igihugu cy'Ububiligi niyo cavyemera kizuba cerekanye ko gishigikiye abicanyi kuko bamutumye gukora ibara sibo mucira urubanza ashitseyo bazohoma amaso amakungu ngo baramufunze hanyuma bamurekure mu mayeri nibuka ingene Colonel Vitale bangira inama yatorekeshejwe n'ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza ubucamanza bwa gisirikare buriko baramurondera ikindi cyanyuma abantu bamenya nuko mukurungika ubwo burozi Evese Ndayishimiye n'umugore wiwe badakoresha abahutu gusa banakoresha n'abatutsi bipfa mutima babahaye amafaranga menshi abusanga bajya mu mamanza mu bikorane mu bubare n'ahandi hakoranira abantu benshi mwicunge
no mwibanga wa Chisekedi na Evariste Ndayishimiye warateye amakenga abatari bake ngo nta mahoro abo bagabo babiri yabagenza na buryo bose nyene bari muyabira kubera intambara ya M23 isa niyabananiye ni nkuru ya mugenzi wacu Jamari Ruremesha
nawozi mwidonido ibyo Chisekedi na Evariste Ndayishimiye bavuganye ku munsi w'Imana genekezo rya 10 kigarama mu 2023 kuko umubonano wabo wabaye mwibanga ntangere abo bagabo babiri bahuriye ku kibuga c'indege ca Bujumbura bitiriye na Demerikior amakuru avuga ku kibuga c'indege akavuga ko na Premier Niyongabo arongoye ibiro bikuru bya gisirikare bamutumye ko akabasangaho Chisekedi yoba yavuye aho aja za Bukavu na Goma kubandanya kwiyamamariza amatora ategekanijwe muri ico gihugu ca Congo kuwa 20 z'uku kwezi naho ibyo bavuganye tutarabimenye neza ntawe reka kwibaza ko bose nyine bariko baragira umwihwezo waho bagejeje ibikorwa byo kugwanya M23 no kwica abatutsi bo muri Congo kuko biri mu mugambi wabo ariko bose nyine bari mu maramare butagira uko bungana ubwa mbere Chisekedi yemereye abanyakongo ko amatora azoba yararangije intambara ya M23 ko azoba yazimanganije M23 utakigaruka none ubu ntagira ico abwira abantu geza ahubwo kuntambwe yo kuvuga ko atamatora azoba mu turere M23 ibarizamwo ubu amajambo yiwe ashikiriza aho aciye hose nayo kumaramarira ku gihugu cy'u Rwanda n'umukuru wacu amwita amazina arimo ukwisonera guke Evariste Ndayishimiye wewe yari yarungitse abasirikare gufasha Tshisekedi kugwanya M23 kugira ngo banyarutse amatora azobe bararangije gufata ku ikarita ya Kongo icitwa M23 icitwa umututsi wese ariko uko babipanga siko byagenze amahera Tshisekedi yahaye Ndayishimiye ngira hageze aho ayamwishuza kuko atacu yamufashije bose nyine bakubitiwe mu gifuko kimwe ikibabaje n'abana b'abarundi bagiye kwicigwa muri Kongo bambaye idarapo rya Kongo atacu bazira batazi ico bazira batazi ico bagwanira uyu munsi benshi barapfuye abandi barakomeretse abandi barafashwe impiri kandi Evariste Ndayishimiye nta n'umugambi afise wo kubabohoza hagezaho abasigaye ngo bariko baragwana na M23 abanka kuja ku rugamba kuko babona ko M23 ibarusha inguvu ko kuja kugwana na M23 ari kwiyahura reka n'abasirikare bari Burundi bose bafise ubwoba budasanzwe kuko batinya ko umunsi urizina bashobora nabo kurungikwa muri Kongo gupfirayo abarenga 200 banse kugwana na M23 baratanywa mu Burundi ubu ntibazi ikibarindiriye kubazi ingene ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwica ntankeka ko abo bashobora kwicwa bose atakinya ababanza kubanyanyagiza mu busho bwinshi hanyuma bakaja baratora umwe bamwica bakamuta mu mazi cyane kure aho atawumenya abajejwe intwaro nabo bakaba babwiwe ko baca bahamba ikiziga cyose kibonetse atamuhoza akozwe uyu munsi rero Evariste Ndayishimiye ari mu abasirikare bariko barabona ko bashoye kurisongoye mu ntambara itabaraba kandi ko n'amafaranga bandikiwe aja mu mufuko kwa Ndayishimiye gusa nabo kagira kwicwa n'amasase n'inzara n'inyota imiryango yabo nayo igasigarana ubukene n'umubabaro n'agahinda kuko benshi badahambanwa iteka batabwa ku gihugu cy'intambara bakaribwa n'ibisiga canke bagatabwa mu binogo rusangi batagiye kugwana Evariste Ndayishimiye nazoronka ya mahera yahora aronka na burya nayahora ava muri Somalia agiye guhagarara Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye bategerezwa kuba basanze barahenze abantu bigiye kubagora ingene bazosubira guhindura imvugo naho bose nyene ibyo kuvuga amajambo atagira ibikorwa bisanzwe biri mu maso yabo ikindi cyo bacarazanye Tshisekedi n'ukubaza Evariste Ndayishimiye ingene babigenza mu kwiba amajwi mu matora kugira ngo nawe aza kurikize akaroro kiwe nta n'umwe atazi ingene amatora ya 2020 yagenze mu Burundi Tshisekedi ashobora gukora nka Ndayishimiye na burya ari umuhanuzi wiwe ni nawe yamuhanuye kutaganira na M23 none raba aho ibintu bigeze n'ubu bikurikira byagwa kumukwegera niyo yakurikiza akaroro k'ibyabaye mu Burundi ngo umuhanuzi mubi aruta umurozi
nino ngaha turangirije amakuru ya radio inkinzo ijwi ry'ibiyaga binini y'uyu munsi mwakoze mwebwe mwese mwayateze yomi mugire aho muba mwubahwe imana ibarinde akagaye n'agasuzuguro n'agahwana.